Umnyango wezobuciko namasiko kwaZulu Natal uthi udumele kakhulu ngokwedlula emhlabeni kwalomculi obesezakhele udumo.
G65 ke ube ngumzekelo not only kubantu bakwaZulu Natal but kwi South Africa yonke ngokusibonisa ukuthi noba ungakanani na ungakwazi ukuthi if unayo italente unalo ikhono ukwazi ukuthi ukhiphe ingoma.
Umasipala wase Newcastle nokuyindawo lomculi adabuka kuyona uPaulile ngokwedlula kwakhe emhlabeni.
Shaqike kakhulu ngoba bese kukhule sikubheke kuye njengomuntu esazi ukuthi impilo yakhe ibine ifunde eziningi. Okwazi ukuthi eneminyaka yo-63 yathola i-master's degree wabuya lapho ebese eqhubeka neyifundo zakhe zokuthola i-PhD. Futhi ke nathi bese nengqondo zokuthi singalekelela kanjani ukuthi umculo wakhe uye phambili.
Nabelaphi bendabuko bakhala bayazithulisa ngokwedlula emhlabeni kwalomculi.
Sathi kubalulekile ukuthi sibe nomama omdala kangaka, maybe youth biyofundela kuyena, but ke sithi may her soul rest in peace.
U-G65 uhlabe umxhwele ngisho namaciko asafufusa.
Ugogo usishiye singalindelwa ngempela as iSouth Africa, kodwa usishiye sibonile ukuthi amaphupho akho avalid futhi uyakwazi ukuwafeza nanoma iminyaka isithini.
U-G65 wasemadadeni eNewcastle ubeqala nqa ukuqopha umculo, kanti futhi kwenye izingxoxo abanazo nabezindaba ze-SABC wathi ubegcina futhi.
Umyalezo abefisa ukudlulisa emhlabeni ngeintsuku zakhe zokugcina ukwazile ukudlulisa nokukhuthaza nokukhumbuza abantu abagqugquzela ukuthi nanoma zikhona izinkinga noma zikhona izihibe kepha baphokophele phambili.
Ubengagcini nje ngokucula njengoba ubenza ucwaningo lweziqu zobudokotela.
Yimi uwe uye yibo yithi.
NginguCalvin Dludla wezindaba ze-SABC.